kanyaga maua ile. Zimbo Junior weka kosi ya kuzungusha ile. Mohamed Hussein anatoa wadia anaificha kwake. Mohamed Hussein weka kosi.